Moredi FM ka ofela re ka ofela mo metsotsong le some le bongwe go ka toga ura ya barataro ba gaetsho madume ga fele ke basetsana matšila o tla re inela matsogo metsi mo gaetsho ka go ka tsaya nako e senene re ne re sentse re ka baakanya dilo tsa rona ka kwano mme ga jaana di malala laotse gore re ka tswela pele ka thulaganyo eno current affairs le saka la dikgang ba gaetsho tla ke bua gape ke go leboga gongwe le gongwe o ka tsang o re editse station seno sa gago sa mantlha ke Moredi FM re fitlhela mo lekubong la 106.6 tla ke leboge wiki demdwa mmogo le Mr Jingle ka thulaganyo ya tshintsha lerole o boa gape mo letsatsing la kamoso go tla go iketla le wena mo mosegareng o simola ka ura ya bobedi go fitlha mo ureng eno ya borataro mo e leng gore tlile go nna mmogo go fitlha fale ka ura bosupa mo ke tla bong ke sutelela tshepo sebaka go tla go itisa le wena ka thulaganyo ya maitseboa isong ba gaetsho letsatsi ke la mantaga kgwedi ya maranang e tlhalafela malatsi a lesome a mabedi le borataro ngwaga kwa ketsepedi some a mabedi le bongwe gareng ga tse dingwe mo thulaganyong eno magaetsho selo fela fa re tla bo re buisana mo mogaleng le Sergeant Herman Moremi a tla bo a re begela tsa bosenyi kgotsa kwa stationeng sa mapodisi sa ka kwa Themba gore tsone di eme jang mo letsatsing la gompieno mme gareng ga tse dingwe tla gakologela gore mokhuduthamaga mogolo wa maloba wa Transnet re bua ka Res ya Bongagama mo letsatsing la gompieno o ne a tlhageletse ka kwa komišeneng e leng gore e batlisisa magate go tlhotlheledio ga ditshwetso tsa puso e leng gore e eteletse pele ke motlatsa moatlhodimogolo Rre Raymond Zondo mme mo thebolong ya gago ya bopaki Gama o ganeditse dipego tsa gore tona ya ditlamo tsa puso ya maloba Rre Malusi Gigaba o nnile le thotloetso mo go ka thapiweng ga gagwe re tlile gape mo mogaleng go ka buisana le moagi wa ka kwa Steenwater e leng Rre Malesela Magoro o tla ba re tlhalosetse gore ka moso go tla bo go diragalang ka kwa Steenwater jaaka gareng ga sedimo baka e le gore batla bo ba itsetse reo mongwe e le gore tota o tshela a le nosi ebile o tshela ka bolwetse ba sukiri batla bo ba mojelanala mo letsatsing la kamoso jaaka re itse gore kamoso ke letsatsi la khunologo mme selo fela gape go utlwa pegelo kgotsa gomme ga dikgangwa rona Benny Betso Maluleka jaaka motlatsa tona wa lefapha la sepodisi sa Aforika Borwa Castle Mathale o rotloeditse baagi go ka dirisana le sepodisi go lwantsha bosenyi mme Mathale o ne a buisana le baagi ka letsholo la go etela baagi le e le gore tota le bidiwa Crime Prevention Ministerial Imbizo ka la Matlhatso mme gotse gomme ga dikgangwa rona Maggie Letswalo go ka latela tiego ya dituelo tsa madi a tlwaelegileng ka di-350 kana madi a namolo setheo sa sassa se ikopela maitshwarelo ka madi a e le gore tota a saletse morago re bua ka baagi ba sa fitlhelang madi a bone mo kgweding e fetileng mme ebile sassa e tsamaele uma ka gore baagi ba tla amogela madi a bone gabedi mo kgweding eno ya maranang re dira fela metsotso e le some le bone go ka katoga ura ya borataro magaetsho ka metsotso e le metlhano fela re lebile ka ko ureng ya bosupa re laelana ka tshobokanyo ya dikgang mmogo le maemo
abosa ba ga etsela mo gaetsela le bona.
Welcome back to my YouTube channel. I'm recording, so I guess you guys will be with me, and yeah, this is your chance to get to see how hectic this show is. It's current affairs, Alisa Gala Dikhan. Mom, Riti, Letham, I'm wearing my work t-shirt. So yeah, I hope you're going to enjoy this video. Let me show you how I run this. Going on with the show, Riti, Letham's current affairs between 6 and 7 with Basitsa and Majila. Yeah, I bought a live video, I'll scout. I'm going
to normally mention a ring
light. Bye, madam. Bye.
Mogaetsho pele nka tswela pele ka thulaganyo ya me ke kopilwe ke botsamaisi ka kwano go ka buisa seno ke se e le gore tota se tla boa se diragala mo thulaganyong e latelang e le ya tshepo sebaka ya maitseboa isong mme puiso eno yona e latela jaana this is your chance to be part of the City of Tshwane's decision making make your inputs on the draft 2021-2022 integrated development plan and budget before 30th April 2021 at 1 o'clock All documents are available on www.swani.gov.za. Tune into this station on 26 April 2021 at 7 p.m. to learn more about what the city is planning for the next financial year in your region. City of Swani Igniting Excellence. Tota se ke se le gore se tla bo se diragala mo thulaganyong ya Tshepo Sebaka. Go tla bo ana le MMC Thabisile Vilakazi e leng MMC ya Community and Social Development Services. Mme o rotloediwa wena o le moagi wa Aforika Borwa o le moreetsi wa Moreetsi FM go ka tlhwaya tsebe go simolola ka ura ya bosupa mo sene stationeng seno sa gago sa mantlha ke Moreetsi FM. Tshepo Sebaka mo thulaganyong ya gagwe o tla bo ana le MMC Thabisile Vilakazi. Re tswa fa re lebego mme ga dikgang wa rona Madeline Letswelo go utlwa ka dituelo tsa setheo sa madi a loago kana SASSA tse e le gore di saletse kwa morago. Re bua ka madi a namolo a di-315.
Setheo sa SASSA se lopa a maitshwarelo mo baamogeding ba madi a di-315 a ba saletse morago a kgwedi ya March le ya April. A se boeledi sa setheo a pase ka letsatsi wa tlhalosa.
Guys, this show is a rush, like, yo, I don't know, man. If, like, tlhogo ya gago ga e bereke pila, you've got stress from home, or stress is a gidilo tsa gago, o ka se focus, so yeah. I'm the producer of this show, even though I'm the journalist from our news department. They do package stories. After they do package stories, let's say maybe they've packaged stories, they look already at 20 minutes. Remember, our current affairs show is it lasts for an hour rather, from 6 until 7 p.m. So if that content, obviously, it has been the whole hour, so I have to fill in with more content. Hence, I'm saying I'm the producer of this show as well as the presenter. And I'm finished reading my last news bulletins for the day right now, 6 p.m. I started reading the news, 3 p.m. until 6 p.m. Basically, what happens more radio and ke, each journalist per day obala the news for like 4 hours. So now this week, I'm doing the 3 to 6 p.m. slot. I read the news or I deliver the bulletins on the drive time show. And after that, 6 p.m., I'm done with the news bulletins. I have to focus on my current affairs show, which is now current affairs. Lesaka la dikhang, guys. It's so hectic in here, like, but I'm enjoying each and every single moment of being in here. I love my job. Like, what I can tell you is that if you do something that you love, it doesn't even feel like you're waking. So yeah, I'm really grateful for the opportunity that Moreetsi FM has granted me. This is the second radio station that I've worked at. I've previously worked at the Voice of Tembisa FM, VOT FM, when I was in grade 11. That was in 2007. So yeah, kilabakala, like, the platform. Thank you so much. And also to you for lending me an ear each and every single night between 6 and 7. Kia leboga. Thank you so much. Let's enjoy the show.
Tsa gore ba netefaletsa ba a ge gore ba ya go ka mogela madi a bone mo bokhotlong ba kgwedi eno.
I can confirm, I can commit here publicly to you that we have a
let me come closer so you guys can see me. I'm wearing the work t-shirt. MCR stands for Moreetsi Community Radio.
I'll definitely be in touch with you again.
Mogaetso mo metsotsong e le robongwe fela re ikela ka ko ureng ya bosupa. Re lebogalepegalo re neng re rulaganyeditswe ke mmegadikgang wa rona Mpho Mothapo a ne a buisana le mokwaledi wa league ya bomme ya ANC mme Bitsang Lenkopane. Mme ga jaana mo mogaleng ke nang le Sergeant Herman Moremi go tswa stationeng sa mapodisi sa ka kwa Themba. Sergeant Madume, ke ya go raetse ra go amogela mo Moreetsi FM. Re leboga Sergeant Herman Moremi tsa bosenyi go tswa kwa station sa lona sa mapodisi mo letsatsing leno la mantaga, di eme jang?
Re ka ntle le go senya nako ke tsene mo ditiragalong tse e leng gore di diragetse le ditshwetso tse e leng gore di lefilwe ka mo station sa rena. Kabarin mahabe le tragedy of sexual assault. Irahiti busihu ka 21:50 ni direhiti ka bobade lehi haufi le garage ele ya BP. Ne mo teng ke mo leng gore mo mela yona mo tshitseng eo go madilo sa yone e metro police officer. Ne le gale kgetsi butse ne re tla batlisa gore sentle sentle ke mang modiri wa ditiro tseo ka gore ga a kgona go bona sentle lepodisi leo le koloi ena a tsamaya ka yona ga a kgona go e bona ka gore go na le ka mo tlase ga the influence of liquor. Ne re santse re sena le dikgetsi tsa di-assault GBH go butse 16 cases. Ga go nna le kgetsi tsa assault common go butse 14 cases. Jaanong bothata wa rona ke gore di-case tse di bulwang tse ke di-domestic related cases. Mme ko bofelong 80% ya tsone di tsholotswa ba gaetso. Re santse re na le matsapa ao a gore batho ba bula di-case. Mme fa ba fetsa ba ya gae bo boledisana. Fa ba sena ba utlwana bene ba boa gape mo police station ba tlo tshola di-case tsa bone. Jaanong ko bofelong rona re fela ka stefe sa gore mo ireng ya rona tender. Na le di-case tsa domestic violence because of ba lebeletse mo systemeng e a bontsha gore moo go butse di-case tsa domestic violence but physically so ga re na le dokete di-dokete di ntrile jaanong re fela bagaketso a nne gore ga o tlhoke statione o tla o feditse le pelo wa gago gore wena o tlo o bula case mmela yalo a fang ka gore ba bangwe ba belaela ba ne ba setse ba tshwere ebile ba kgolotse ka gore di-case di ntrile. Ke ne go tshwara batho ba le more than 30 during the weekend. Ba bangwe ba bona ba ile ge go kgotsa tsene mo lefatsheng la gompieno ka dithotsi tse e leng gore di farologane. Kane tse matsapa e leng gore re na le ona mo seteišeneng sa rona sa mapodisi sa Tsumba. Basi ke dumele go tsena ntse bo tsholetse bareetsi ba rona ba Instagram. Ke a go leboga.
Re leboga Sergeant Herman Moremi go bua gape re kopana mo bekeng e tlang ka Mantaga. Re a leboga.
Thank you.
No,
let me finish this. Can't, don't interrupt me while I'm speaking, please.
I'm about to wrap up the show. Guys, who began yet? You can't move on the same side. Ke tsamaile fela ya lobuisano ya rona le Sergeant Herman Moremi boemo ba station sa mapodisi sa ka kwa Themba a re begela sa bosenyi fela peleng ka tswa ka kwano tla re lebetse bokanyo ya dikgang mmogo le seemo sa bosa sa letsatsi la kamoso mme re simolola ka gore tona boitekanelo Dr. Zweli Mkhize o kgadile ka bogale baagi ba Free State, North West le Northern Cape ka gore ba ka itemogela lekhubu la boraro la leroborobo la coronavirus ka bonako go na le ka mo goneng go solofetse fa ba sa fetole maitsholo a bone. Setheo sa bosetšhaba sa malwetse a tshelanwang sa re se dirisana le ditlhopha tsa diporofense di le tharo tseno go latela go oketsega ga dipalo tsa ditshwaetso tsa COVID-19. Fa re lebatsa boditšhabatšhaba tsone tsa re dinaga tse dingwe gape tsa Europa di tsweletse go nolofatsa dikiletso tsa coronavirus jaaka thulaganyo ya moento e kgona go fitlhelelwa. Kwa Belgium badiri ba go ntlafatsa meriri le mabenkele mangwe a tlile go bulwa gape mme dinaga tse dingwe tse di tlileng go nolofatsa dikiletso tsone ke Italy le France ka jaanong re lebe seemo sa bosa sa letsatsi la kamoso. Me fa re leba seemo sa loapi sa letsatsi la kamoso re simolola ka porofense ya Mpumalanga fa re lebaka kwa seabe ditlase ga di eme go 31 mme di tla wela tlase go 10 fa ka kwa Nokaneng ditlase ga di eme go 31 mme di tla wela tlase go 10 fa ka kwa Phake ditlase ga di eme go 30 mme di tla wela tlase go 10 fa re lebaka kwa Lefiso ditlase ga di eme go 31 mme di tla wela tlase go 10 fa re kgabaganyetsa kwa porofenseng ya Limpopo re simolola ka kwa Pinas Rivier ditlase ga di eme go 30 mme di tla wela tlase go 10 fa ka kwa Bela Bela ditlase ga di eme go 29 mme di tla wela tlase go 11 fa ka kwa Modimolle ditlase ga di eme go 29 mme di tla wela tlase go 11 fa ka kwa Zebediela ditlase ga di eme go 29 mme di tla wela tlase go 13 re lebaka kwa porofenseng ya Bokone Bophirima North West mme ebile re simolola ka kwa Brits ditlase ga di eme go 29 mme di tla wela tlase go 10 fa ka kwa Lebotlwane ditlase ga di mogosome a mabedi le borobongwe me ditlabola tlase go robongwe fa ka kwa makaunyana ditlase ga di mogosome a mabedi le borobongwe me ditlabola tlase go lesome le bongwe makapanstad ditlase ga di mogosome a mararo me ditlabola tlase go lesome mono ga province ya Gauteng re simola ka kwa Mamelodi me ditlase ga di mogosome a mabedi le bosupa me ditlabola tlase go lesome le bongwe fa ka kwa Soshanguve ditlase ga di mogosome a mabedi le borobedi me ditlabola tlase go lesome le bongwe fa le baka kwa Stengwater ditlase ga di mogosome a mabedi le borobongwe me ditlabola tlase go lesome le bongwe mono ha Hammanskraal ditlase ga di mogosome a mabedi le borobongwe me ditlabola tlase go lesome mo ga itsudi ne di le ka lotsa se mo sabosa sa letsatsi la ka mosong. Wetso ka uri ya lona lwena ra lailana e bile ra kgaogana re di gela fa tshilaganyo ya current affairs le saka la dikhang ga go logela gore tota letsatsi la ka moso ke letsatsi la khunologo la tokologo kana Freedom Day me na lona re tla ba re kopana gape ka labo ne e seng ka labararo David Malesela mo tsamo tla ba setse gorogile ka kwano ka labararo go tla go etshela tshilaganyo eno ya current affairs le saka la dikhang ke bua gape ke lebogela tshetso ya gago gongwe le gongwe ko katsang ore editse station seno sa gago sa mantlha ke moreti le FM le kubu ke 106.6 ke leboga lefapha la dikgang ke leboge mpho mothapo megie letswalo Beny Betho Maluleka motsamaisi wa lefapha Thokozile Moremi na ke basetsana matsila go fitlha gape re bonana mo letsatsing la labone ga jaana nako ke ya thulaganyo ya maitse boisong le tshepo sebaka mogaetso ka gale re lebogela tshetso ya gago mo sone station seno sala sentle. Guys, thank you so much for watching the entire video. That is how my show Current Affairs is run on Moretile FM. Do remember to subscribe, hit the notification bell so that you'll be notified every time I upload a new video. Yes, I do not have any makeup on. I don't really like makeup that much. I'm not really a fan of makeup, especially when I'm working. Because sometimes in the studio, it's way too hot and I'm gonna sweat, or it's way too cold. So let me come closer. Thank you so much for watching the entire video, guys. Do remember to subscribe if you haven't done so already. I really appreciate your support. It's knock off time for me. Bye, guys. I love you so much and I thank you for the support. Mwah! Bye.